toro papa Jesus onyere gaka ichewu bu mmadu onwego nye gade nyere gaka
papa toro papa Jesus onyere gaka ichewu bu mmadu onwego nye gade nyere gaka
wanno seti papa Jesus onyere gaka ilewu bu mmadu onwego nye gade nyere gaka
o papa toro papa Jesus onyere gaka ichewu bu mmadu onwego nye gade nyere gaka
elonye inachonye inaponye inelonye Iche wumu mmadu mwande miwe kwa la wundu
Owa jodoro papa Jesus konyere gaka Iche wumu mmadu wego nyeka denyere gaka
Iji mmadu emwe ho, odi kwa risiki ho Oga sigi is alright Don't worry, I will do this, I will do that This is my cardio